Yaani maisha ya fresh, maisha magumu sana.
Watu wamevuruga. Sasa anavaa barabarani?
Wewe bwana, maisha yashampiga yule. Maisha yashampiga yule.
Tanzania tumepata jiwe.